Lulu Tshumsila. Mna ndingumama owasindayo kwi-cancer. I-cancer eyayisesibelekweni. Thina bantu, imistake yethu apha ikhoyo. Kwawuthiwa umntu ne-cancer. Simjongele uba laa mntu ngomso uzosweleka. Siphinde lo mntu njengoba inale cancer ndizohambe ndihlekisa ngaye. Ufumaniseka kwam uba ndinomhlaza. Ndandihlamba kakhulu. Mane ndihlamba ndingayazi uba yintoni nayo. Ndaya kwagqirha. Oogqirha mane bendinika ke izinto bengayazi uba nabo bengayiboni uba yintoni. Bade bohluleka ke bona oogqirha. Kulapho ke ngokubona baye bandithumela esibhedlele uba mandikhe ndiye khona. Kulapho ke ndafumana uncedo khona. Kwafumaniseka uba no yi-cancer le nto ndinayo. Andizange ndibe nabunzima kakhulu. Ngoba into ebangela uba nditsho eyam yabhaqwa msinyane. Xa kusithiwa kaloku nento ungayaziyo awu mandithi uyamkela ungamkeli ngoba le nto awuyazi. Kodwa ke kuba ndandingayazi into endinayo ndafilisha buhlungu ndiphinde ndifilishe uba akubuhlungwanga ngoba kaloku into endiyifunayo ukuba mandindizawuphila apha. Ngoba into enyanzelekileyo kuba ube nethemba xa kuthiwa unento. Isapoti endayifumanayo ukumyeni wam, kubantwana bam, nefemeli yam yonke.
Uncedo endilinike umama ngethuba loba sifumanise ukuba une-cancer. Xa isiya isibhedlele bendizama ukuqonda uba uhambe kanjani, ndizama ukuqonda uba yintona enye ethe yafunyaniswa kuye. Ngelo hlobo bendibonisa isapoti yam kuye, nothando kuye, nokuba ndimamkele ngohlobo alulo, angoyiki ngoba ene-cancer.
Masixhumane nesibhedlele, ubheke esibhedlele nxa unento ongayiqondiyo apha emzimbeni wakho. Ulapho uzawufumana khona uncedo.
Umntu onomzali one-cancer okanye wayene-cancer kudingeka ukuba umzali umthande, ubonise uthando kuye, umnike isapoti. Eyona nto ibalulekileyo luthando ofuneka ulinike umzali wakho nokumamkela.
Eyona nto ndandinayo mna entliziyweni yam kukuba okusalayo nam ndizophila ndifane nabanye abantu.
Lo myalezo niwuphathelwe yi-JSI and LIVESTRONG Cancer Anti-Stigma Initiative.